Mkeka umekaa sawa. Unacheki zako game la mwisho. Ghafla, mchezo unaanza kubadilika. Hapo sasa, tunafanyaje mzee baba? Okoa mkeka na early cash out. Pata zaidi na loyalty bonus na boosted odds. Ushindi kwako na Piga Bet. Piga Bet, Piga Bet, Piga Bet, Piga Bet, Piga Bet, Piga Bet.